kukhona abanye abathandile kwase kuthi ngasemfa watholana nowesifazane esigodini sasasorek ogama lakhe lalingudelila amakhosi amafilisti aya kulowesifazane afeka mtshena ukuthi yenga lo muntu wena miyenge kusho ukuthi kumiyenga ukumtrigger miyenge ubone ukuthi amandla akhe amakhulu aphi base behlulekile ngoba bake ba bakwafika esekwenye intombi bambona ukuthi jobe lapha nje asimiyeke kuyawuthi ebusuku bese simsukela kodwa mase kusa nje sekuya lapha entathakusa bese simsukela babhala esangweni bafaka amasango amakhulu nezinsimbi namabhatla bafimba bafaka yonke into kodwa kwasho ukuthi lo muntu abamenzela loluzungu kunento ahamba nayo yamtshena lento uthi vuka manje uhambe futhi akazi ukufinjwa lutho ngoba nalezi zinto abavale ngazo amandla kuye makhulu ingakho uma uzwa lapha kuthiwa miyenge ubone ukuthi amandla akhe amakhulu aphi nokuthi singamahlula kanjani singamahlula ngani ukuba simbophe simnqobe isitha inhloso yaso ukukubopha isitha inhloso yaso ukuhlulekisa emandleni akho kanye enhlosweni omiselwe yona njengomuntu omusha so inhloso yesitha ukuba siyifailise leyo plan ayiplanile uNkulunkulu ngawe ngoba uNkulunkulu ngokusindisa ngokukholwa kwakho kune plan kunesu elikuwe uNkulunkulu afuna ukulifeza okanye inkonzo thizeni uma libaye ugcwalise but isitha sifuna ungaphumeleli miyengeke ukuyenga ke umuntu ukumholela ophathe ubusu uyawahlola wenza iresearch ukuthi lamandla amakhulu ngoba yabonakala lamandla amakhulu lo muntu ususa ivalo wathwala amagede wanyuka nakho wakubeka entabeni phezulu singazi ukuthi uxwayiswa yini lamandla akhe amakhulu abone manje nokuthi angahlulwa ngani angabe simbophe thina thina ke bese siyakunikeza sikunikeza imali kube lona leyo nkosi kube khona imali esikunikeza yona but only if ukwazi ukusitshela ukuthi lamandla lomuntu amakhulu akuphi angahlulwa kanjani nangampela ke intombi yangena kule mission ke kulesi sivumelwane samakhosi ecelwa ngamakhosi othola imali enkulu lomuntu kufanele athole lomuntu ukuthi amandla akhe amakhulu aphi ngoba umzalwane umehluko phakathi komzalwane nomnye umuntu amandla amakhulu akulomzalwane awani amandla amakhulu awokunqoba zonke izinto ezikhona uma singaba nabantu abasha enkonzweni enkosini abanamandla amakhulu inkinga yethu ingabancane ngoba kuyothi okusihlaselayo kuyothi okuthanda ukusa ngakithi abantu abasha abanamandla amakhulu bakududule uthi kudelila wathi verse 6 udelila wathi kuSamson ake ungitshene ukuthi amandla akho amakhulu aphi nokuthi ungaboshwa ngani unqotshwe uyayizwa indaba unqotshwe ngicela ukusala sengiyithatha nalo verse 7 khona sosu impendulo kaSamson uthi wathini kulokhu ukuthi anganqotshwa ngani Samson wathi kuye uma bengibopha ngezinsinga ezisikhombisa ezimanzi ezingakomi ngiyakubabuthakathaka ngibe njengomunye umuntu ngoba umthetho wami angifani nomunye umuntu kodwa mabe ngambopha ngalezi ntambo ezisikhombisa ezintsha ezingakomi ngiyakubabuthakathaka ngifane nomunye umuntu ayikho into ebuhlungu esihlasele kule mihla ukuba sibe nabantu abasha abafana nabo bonke abanye abantu abasha kodwa abantu abasha esizonqoba ngabo nesizophumelela ngabo abantu abasha abangafani nabanye abantu abasha uthi ke ngiyobabuthakathaka ngibe njengabanye abantu abasha abakhona endaweni okwamanje kangifani nabo ngoba nginamandla amakhulu angifani nabanye abantu so mangiboshwa ngalezi ntambo ke ngiyakubabuthakathaka ngifane nabanye abantu yathi intombi fine. Angithi intombi kwimishini yokumthola ngoba abantu abasha kufuneka bazi ukuthi ekukholweni endleleni yokukholwa isilungu sithi in this journey of faith kunomoya okulandelayo lo moya inhloso yawo ukukwephuca osowakuthola lo moya inhloso yawo ukukriplisha lo moya inhloso yawo ukususa amandla amakhulu kuwe khona uzoba buthakathaka ufane nabanye abantu so abantu abasha mabakwazi lokho ukuthi kuhambeni kwethu kwemihla ngemihla there is this agenda ehlelwa omubi ngabo bakwazi lokho omubi uthi angayisusa into yenza ube namandla amakhulu ebese kuyeke mawusubuthakathaka usufana nabanye abantu kuyena ke mission accomplished kuyena ke icebo lifeziwe kuyena ke kumela uhola lapha bamcele khona ukuthi umsebenzi wakhe abantu abasha abanamandla amakhulu abantu abasha abasindisiwe abantu abasha abathola umusa egameni lika Jesu abantu abasha abanonkulunkulu abahamba naye labo bantu ke abantu abanamandla amakhulu abafani nabanye abantu manje ke kunomoya ke ofuna ukufanisa nabanye abantu kunomoya ke ofuna ukuqeda lamandla amakhulu ukuze ubebuthakathaka ufane nabanye abantu mawusubuthakathaka ngamanye amagama surejectiwe njengomnaziri uma ufunda le ndaba kaSamson uzothola ukuthi kwaya lwagoba uphondo wayidalula imfihlo bayithola imfihlo ezomenza ukuba afane nabanye abantu asuka ngempela amandla akhe amakhulu ma esesukile amandla amakhulu bambamba bambopha njengoba kade beshilo lapha menge ubona ukuthi amandla akhe amakhulu akuphi aphi nokuthi singamahlula ngani ukuba simbophe simnqobe bamnqoba ke bambopha ke nangempela ngamaketango bathi base bembophile bamkhipha amehlo mase bemkhipha amehlo ubumnaziri ke baphela ke ngoba usefana nabanye abantu bamqhubha ke bamfaka etilongweni ngasena amehlo bamdansisa bathaka dance ngama yamagama umuntu ade yilanga ewukukhanya ngoba igama Samson lisho ilanga sun kusho ukuthi njoba babemzala yilaba lento isho ukuthi sekufikile ukukhanya masithola abantu abasha abasindisiwe kufikile ukukhanya abalekile bomnyama manje ke lo muntu ke wahlala ejele ke ngasaboni eboshwa ngamaketango kwabizwa amaFilisti kwaba nedili kwaba nomgidi kwaba nomcimbi kwadanswa badansa abathwa kadanse lo ngaboni adanse impumputha akaboni nabantu abadanselayo ubeswa ngamadlebe nje ukuthi hey kusho ukuthi iholi igcwele kuyaphuzwa lapha uDJ ufaka ingoma kuthiwa kadanse adanse kodwa engaboni yini lemfaka kule ngxaka engaka lo muntu kade enamandla amakhulu enormous strength ufakwa negligence ufakwa ukungazi ukuthi lamandla amakhulu anama terms and condition therefore bamdansisa ke kanti uyathandaza uthandazela ukuthi inkosi ungithethelele kanti uyathandaza kanti bamdansisa nje abayiboni inwele zasuswa ukuthi seyihlumile uma esethandaza ukuthi inkosi angisathandazela ukuphila sengithandazela nje into eyodwa ngenxa yamehlo amaphumile ukuba ngife kodwa ngife kanye nabahlukumezi bami ngife nabakhipha amehlo ami usalise ukwenzela lowo msa nje abuya ke lamandla abuya kuSamson wathi kulomfana omqhuba ngengalo ngibambe ungiseka seyinsikene ezibambe lendlu khona ngizothi ukuphumula kancane ngithathe ikhefu nangempela wagobisa ikhanda phansi bacabanga ukuthi hawe zwakukhathala ke nimlinde kanti uya connecta namandla akhe amakhulu azokwenza lokhu kugida kwalaba kuphenduke inyembezi nangempela abuya amandla wayibamba insika yaqhuma iholo yaqhuma kwawaba kwigarali yaqhuma wafa esefa namakhosi esefa nenqwaba yabantu ephindiselwa amandla akamakhulu ngomzuzu wokugcina ngoba abantu abasha ayikho into ebahluphayo njengokungasi ukuthi into ebekiwe kubo ibekelwe kuba bayigcine yonke imiqathango yayo ibekiwe yonke into abazalwane bami inezindlela ma kunikezwe noma ngabe kuthiwa yini ekhaya esebenzayo ma kuthiwa kuneyinduthi lesazalwa kuneyinduku eyikhishwa ma kuduma izulu zikhishwa ngabantu abathize yikhishwa noma ubani zikhishwa ngendlela yakhona ethize ihlonywe phekwezindlu nendlu nendlu kuthiwa ngama lightning conductor abantu esizulu kuthiwa abafana so kunendlela yakhona ibanjwa noma kanjani ukuze zikwazi ukusebenza so akwenziwa noma kanjani nasenkosini nasenkonzweni ibhadi lethu ukufika kwabantu abangalaleli abangazi ukuthi kuhanjwa kanjani endleleni kaNkuluNkulunkulu eyibandla ngakho abantu abasha senithandazela siyanithandazela ukuba nime emandleni amakhulu nime ningabanazeli bakaNkuluNkulu ife icebo likaNkuluNkulu ngani lifezeke egameni lenkosi makanibusisa uNkuluNkulu sibuso sikaNkuluNkulu sibe phezu kwenu kothi konke enikufisa uNkuluNkulu anenzele khona only if nihleze ezwini nihleze ekukholweni nihamba according to this rule according to indlela yobuzalwane ubufuna uyigcina indlela yobuzalwane ngoba iyona yenza ube namandla amakhulu iyona yenza isebenze into ithuluzi lakho lisebenze malibongwe igama lenkosi ngicela ukuthandaza nani sibuso sikaNkuluNkulu sibe phezu kwenu baba wethu ongcwele siyabonga kakhulu nkosi siyabonga msindisi wethu ongcwele siyabonga dwala siyabonga amandla okuphila siyabonga mthandwe mphefumulo yethu siyabonga mthandi wezoni mzondi wezono siyabonga mkhululi wethu siyathandaza sithandazela abasha sithandazela nkosi yami ukusindiswa kwabo sithandazela ukuhambulwa kwezwi lakho sithandazela ukunqotshwa izwi nangentando yakho yenze njalo nkosi yami sibuso sakho sibe phezu kwabo basize vuso wakho umsebenzi khona lizobatshazwa igama lakho siyabonga nkosi dumo lonke malise kuwe ngoJesu umsindisi wethu amen.